Shoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshoshosh namanje Imfezi emnyama uzama ngakonke okusemandleni ukuthi abuyele ecathulweni zakhe. Okay, insizwe udedele lapha ne-album yayo ehloko sithi Leze Ntuthwane, futhi okuyi-album eshisa bhe. Okay, manje-ke zingathi Imfezi emnyama sekwenze wacaca ukuthi kahle kahle kulo nyaka impela izothi ukunciphisa kancane emaqenjini. Ibisisho lapha Imfezi emnyama ukuthi i-trap engathithi izoxekisa kuyona, engathithi izothukuma nje kuyona. Yabe siveza nokuthi i-Chilisi nandiya izothi ukuma kulo. Ngamanye amazwi zingathi ukuthi akukho ngxabano phakathi kwemfezi emnyama no-Chilisi, but Imfezi emnyama ishilisi sathi uyabona ukuthi engathithi amaqembu esenginawo maningi kakhulu, kuzomele amanye ngithi ukuwayeka kancane. Yazi ngathi ukuthi babathi uNkulunkulu angeke aza kuphuce into ebesenganikezi enye. Siyambona lapha no-Chilisi ukuthi uzobe eyingxenye yomacekeceke okuyiqembu lakhe laphana umthandeni, okanye okuyiqembu labafana bakhe laphana umthandeni abamgidelayo, singabala kubo omshovo. Yazi ngathi uma kuwukuthi bathi ungakeza umacekeceke baphuma ngomhla ka 5 ku-April, i-promo kuthiwa izobe itholakala khona kusasa. Ngamanye amazwi zingathi ukuthi uChilisi usethole ikhaya elisha since Imfezi emnyama ithi is not make sure.
Yabo, hayi uChilisi nendiya bafethu ngeke ngisakhona ukuthi ngukhiphe uChilisi nendiya ngoba amaqembu esingiwenzayo asemaningi, because ngibuye ngiculo nakumatshitsha amhlophe. So ngiyacabanga ukuthi maningi amaqembu, iziningi izinto engizoyishintsha engiyibone kusizini. Nami ukubona mhlawumbe abantu abaningi babona ngathi ngikhipha njalo or ngithanda ukukhipha njalo, hhayi akukho kanjalo, ngithanda ukukhipha njalo. Inhloso yami ukuthi ngasuke ngakwenza kwaba khona abantu.